only bushes are exhaust, eh?
Mm. These are the bush are exhaust. Very low. Hiyo nayo iko sawa. Hiyo ni exhaust. Hata hii ngari yako hii iko na kama hii. Hii ni kwa hiyo iko nao.